kukoreyen aguyo badan soo gardaashe. Ekovay gaari baa tahay ekeysiyaal ay barbaarsheen agudkana ay ku koreyeen aguyo badan soo gardaashe.
Dabla wada ciyaarna gacale, aan wada ciyaarna gacale.